mamela ke jonga ke bali lethu ngokumntaje uboni la so nizamamela kahle ne ibali akho nithi bubona nizokubonisa ipicture uzamamela qha wena ufuna ukumamela kule nto nizayifunda ne ibali lethu lithi ubhaku no sport ne libhalwe ngubani ku Gerald Sekoto ne okay so mamela